abantu babhekene nengcwele lengozi, abantu babhekene nembibizana, babhekene nengwaza, inkiyankiya, umabhuqa zonke, umashapha. Kuthiwa igciwane sandulela ngculaza, ngengculaza uqovo, leli gciwane xaba kwenza ligidima imiqondo yabantu, alinakhambi, alinasisombuluzo. Solamuni lona wehlela izwe lawo kwabamkhulu, ingabe isifo noma ushefu, ingabe isono noma isiqalekiso, mina ngibona isitana nesiyanda. Kukhona badamagama amathathu, babodwa badamagama amane, esewonke la magama esikhombisa, usembe nokwana nembazo, imbazo yizembe, izembe libekiwe empandeni yomuthi, igawulo omncane, igawulo omdala. Amadoda, amadoda amadala ahlwengula izingane ezincane, amadoda mbumbulu ahlukumeza anyukubeze omame, imiqondo iqhelelwe ubuhlakani. Kwenzenjani madoda, madoda kwenzenjani?